fajne sprawy.
Stopom!
Channels.
Great ball!
Dat kalam! Ek gaan Yes.
Alex, 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 Al